Kijijini na shule ya upili ya na tutamtakia padre kuye mkamao na basi aweze kutuongoza kwa mamu na kwa tafadhali.
Of Thaara primary that was why that is right on. We really
sana mwalimu naomba sasa
and we, as we all have now come to know